blow the house down to nakam na masasa sija onekana aha chukua dakika kama tano uite mazima moto jitu meshika nari wakiche lewa watapata tuni moshi imebaki juu maji haitoshi kuzima hii be so smooth oh so nice play it twice have a good time
I'm ready to disco.